pia Afrika. Nashukuru Mungu kwa leo tunafanya kufanya video next week. Nashukuru Mungu ila naomba maombi kwamba jana nilipigiwa simu our first born alipata fura kubwa. Nikao